Billy Graham yaravuze ngo umuntu ubabaye ntabakeneye kwigishwa abakeneye kumvwa aranavuga ngo nubwo waba uri mu bihe by'umwijima ukaba nta byiringiro ufite.